siza abantu bephile abagulayo ngayonke indlela ngiba lapha same time besini
Nkosi makhosi egameni lokuphila
Nkosi
onalamandla engophetha
mawufuni wenzele imali isimini yakho
abantu angikhathalele ukuthi unankinga uDr. Nini abaningi bamazi endaweni yaseGoli eForsorus endaweni yase 28 nase Josh Gore la engaqala khona ukulapha abantu ngimncane ngina 20 la engabusisa khona abantu kwenzeka imali bakuke uDr. Nini useyatholakala endaweni ezahlukahlukene okwamanje uyamthola endaweni yaseGoli eForsorus uphinde umthole endaweni yakwaNongoma ngoMonday namolwesibili mase uphinde umthola endaweni yaseRichards Bay eThuthukani eMzingazi eMzingazi-ke ila engikhona engibusisa abantu ngayo yonke indlela ngiphinde futhi ngihambele iy'ndawo ngokwahlukana
sizoyichaza nje sibonga kakhulu ukuthi ebe khona endaweni yasemtubatuba ngithe ake fike na ku Rise FM akukhona ukuthi azothula umsebenzi wakhe into ekakhulukazi sifuna ukubonisa abelaphi bendabuko ukuthi masingabantu bamaze ku Dr. Nyandeni nomandumane bayazi kakhulu abantu ngiyathemba mase ukukhuluma ukuthi hawu kanti ukhona kahle kahle masingabantu kuyadingeka ukuthi ngibambisane mina ngibelaphi ungathi wena uyinkunzi ngoba khona ukufa ozothola ukuthi kuyangihlula ngibe ngiyinkunzi kodwa manje kufuna ngudlulise ngingathathi imali yakho ngibe ngazi kahle ukuthi lento angikwazi kodwa manje abantu umuntu unokuthi ngeke ngimnike ubani ngoba ufuna ukuthi kube uyiwi emhlabeni abantu ngeke baqede njengoba sikhona singabelaphi bendabuko sizobonisa khona uDr. Mkhwanazi ukuthi kubanjiswene njengodokotela odokotela bayasizana bekhona ukulwa nesifo somuntu iy'nyanga kakhulu siyacela ukuthi ake yifunde ukuthi angekho umuntu odlula omunye ngomuthi sonke siphiwa ngogogo nomkhulu ahlonipheni esikuphiwa yikho sino-doctor Mkhwanazi ehamba noprofessor Nyandeni inimandumane edumesiswe ngicela nje ukuthi ngaso sonke umkhwanazi futhi kulula-ke kwamkhwanazi la indawo yakhona kodukuduku ngenzela ukuthi nakuphi nakuphi aziwe ngoba le ndoda iphiwe and ngiyayibona izinto ezenzayo phinde futhi ngigcizelele abantu abathwasisa abantu abantu mabayeke ukuthi bedlale ngengane zabantu uthwasi ekugcineni kwakho konke usobhuphile ingane abantu ikhiphe inkomo yakhiphe imali kodwa manje yena ugobela useyijikela le ngane uyayivala kodwa lo muntu ebemthwasiselana ezophinde amvala asiza abantu bephumelele abantu bebe nemali yikho sikhona no-Dr. Mkhwanazi ngithi nje uNkulunkulu akabe nani anipha ukuphila
ngenxa sikhathi nyanidr inumber yakhothelwa khona inoma no-contact akho ba
ngizothanda ukuthi ngezindaba okokuqala ukuthi u-1KZN TV show yami iyaqala quarter past 5 namhlanje quarter past 5 ntambama ishow iyaqala bangayibuka abantu yakaDr. Mkhwanazi inamba engitholakala kuzo it's 083
082 872 96 96 05 05
ukuziphina
083 872 872 96 05 96
leyo i-office lami i-office lami lelo then yesibili it's 083
083
634
634
9803
I'm dead, I'm not a man. I'm 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 a man.